Nasheka baadaye, acha tu. Hey, uko kwa video mzee. Ah, umeacha. Hapo safi. Good, good. Ah.